Lonke ixesha xa uvela kwindlu yangasese naxa usiya ubuya qinisekisa into yokubana izandla zakho uyazihlamba imizuzwana engamashumi amabini 20 seconds. Xa uhlamba izandla zakho ke ungaqinisekisa nje uba uyakwazi ukubala le mizuzwana ngokuthi mhlawumbi ucula ingoma Happy birthday to you, happy birthday to you. Imizuzwana engamashumi amabini 20 seconds kamva ke uhlambe izandla zakho uqinisekise into yokubana zicocekile. Sisonke singalwa singqobe le ntsholongwane i-corona. Enkosi.